batho ke kgapiswa ke ngwana wa le 2000 wa le 2000 ke tshwere ngwana wa le 2000 wa le 2000 ke kgapiswa ke ngwana wa le 2000 wa le 2000 ke tshwere ngwana wa le 2000 wa le 2000 ke tshwere ngwana wa le 2000 ke tshwere ngwana wa le 2000 kgwedi fela mpatla mo ma 2000 Tola kwele atuka Chitu gero reko panida go blue town Kole karama chore six pack Aha utaha looking like a knick-knack Ke mule bile from a distance Matata ti manyana emorata jaka chill step She a one in a million Ntira lilo mika na she very young Ke bana ba millennium Bago magyaba bile ke mubita Mary She like Brazilian hella she from Rio My African mado she my cow neka Rio Arena batu tana ena rilo Ena ke batu tana meka jaka Batu ke kapiso ke wano wali 2000 Wali 2000 Kichere wana wali 2000 Wali 2000 Ke kapiso ke wano wali 2000 Wali 2000 Kichere wana wali 2000 Wali 2000 Kichere wana wali 2000 She got me feeling some type of way I can wanna tell her get to meet the moment way Bile setse ba mo itse kwa lape Lo o lady o morata jaka Tupperware I got a snake in at the back door Bise go ke mo emetse kwa next door I know ke time ke la mo iso Mare pizza tsele tsa go tsenya mo dijo Besides that, re tanya thata Ebile malatsingana ke tsoga thata Batsadi ba, aba ka re tshwara Tshama ya go etlwa go mphatlakanya ka dihata Jaka kgole tsa ditlhapa bona tire nuts Mare ena a re tota she would rather not Get too serious o batlo tshameka Jaka morino naga ke batle go tshameka Wanna wanna 2000 Wanna 2000 Get you wanna 2000 Wanna 2000